Ageno ni iriyo maber kamora mora ma intiere janeno Malolo TV arwa kikendo machiegni e chenro ni endi mar ngima mwandu kama wago mbekni go eko gi weche go motenore koda ngimawa. Wang'eyo ni sama ingima in jalo manyatiyo tijene kendo inyalo dhi e yore nige kapile. Kata kamano ka in gi ng'ukni e dendi to wuotho kata timo gimoro amora nyalo bedo mapek. Kawuono wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar cervical cancer kata mong'ere gi dholuo maler ni cancer no endo mamako dhood nyuol mag joma mine. Kaka pile wan gi jalony e studio kaendi, luonga ni Ruth Ochungo akelo ni chenro ni endi ngeso ka ngeso chakre sa par ma midhiambo. Amiyo jalony thuolo mondo mi owach nyinge kaeto bang'e no endo wachak achaka twak mondo chieng' ma kawuono. Machiegni.
Erokamano Ruth.
Nyiswa nyingi, kamiwuoke gi gimisimo.
An iluonga ni Dr. Aga Mitoko, atiyo Kisumu ka Nyamasaria e clinic miluongo ni Blue Ray Medical Center, an chief executive officer. An wuod Onagi mawuok e gwenge mag Rongo.
Okay. Erokamano wuod Migori County. Wago mbaka kotenore koda tuo mar cervical cancer. Gidholuo wanyalere mondo mi dani mandalo winji ni ma en kansa mamako dhood nyuol mar joma mine. Lernegi to kansa niendi en ang'o tang'o makele?
Agero kamano, kwawuoyo kuom kansa, kansa gin en achiel kuom tuoche ma sani thago oganda mathoth e piny ngima. To kendo kaka e Kenya ka, jonagi kata mine wa makoni osebedo ka nikod tuo ni mang'eny miwuoro. Tuo mar kansa mamako dhoot mar nyuol mar mine ni ikele kod kudni kata virus miluongo ni human papilloma virus. Kudni ni en inyalo yude seche ma iriwori kod ng'ama dichuo man kod kudni. Thothne joma dichuo ni kode to ok othag gi kendo ok gichiw ranyisi moro amora ni gin kod virus ni. Mak mana ni kochopo kuom ng'ama miyo to askeche mag del mar ng'ama miyo temo gole mok ok othag kata joma mine. Mak mana ni nitiere achiel ata malo maromo 20 mar mine ma pod nyalo bedo yudo human papilloma virus ni. Koro en ema kiyude to donje dhoot mar nyuol mar ng'ama miyo to biro miyo ibed kod tuo mar kansa.
Manyiso ni mondo mi abed gi kansa mar dhood nyuol nyaka bed ni aseriwora gi ng'ama dichuo.
Mano e adieri mantiere.
Ma nyithindo matindo kata nyithindo manyiri mapok ochako donjo weche mag ng'ango, weche mag hera gin jok nyalo yudo tuo niendi?
Ok ginyal yude, ginyalo yude gin bende. Mak mana ni atamalo mang'eny en ni joma oseriwore kod joma chuo go eman kode. Mano emomiyo ineno kata ka sirikal nokelo weche mag chenjo ne tuo mar kansa mwaluongo ni human papilloma virus vaccine ne timo ne nyiri mapod tindo mapok ochako riwore kod joma chuo. To bende wan kod yore mamoko manyalo miyo ibed kod tuo mar kansa mar dhoot mar nyuol. Moko kuomgi onyalo biro nikech askeche mag dendi osedok piny, ok ginyal gore kod kutegi e yo makare. Kachiwo kaka ranyisi, en oganda man kod tuo mar okimwi. Ka in kod tuo mar okimwi, kinga mar dendi dok chien kendo yot mondo mi iyud kansa ni. Mano emomiyo e oganda mathoth e kuonde mwane kod HIV kata okimwi ni kod atamalo mamalo.
Kute mag ayaki.
Mamalo kuom yudo kansa mar dhoot mar nyuol.
Wan ka mondo mi wapuonjre daktari, en information kata wach mane monego bedni wang'eyo kotenore koda cervical cancer?
Cervical cancer nitiere gik moko matin mowinjore wang'e. Mokwongo ma asetemo lerono tadwa kete yo machuok ni ka iriwori kod ng'ama dichuo man gi virusi gi mag human papilloma gi inyalo yudo cervical cancer. To sana sana ong'eny kuom joma chuo mok oter nyangu. Koro miyo wabiro encourage jo oganda wa machuo mondo otergi nyangu mondo kata ka giromo gi ng'ama miyo to mondo miye kutegi dok chien matin. Mar ariyo, sirikal sani chiwo chenjo mar human papilloma virus ema tene kundi maduong' makelo cervical cancer kata kansa mar dhoot mar nyuol. Wakaweuru mondo wa make sure ni watimo ang'owa wayudo vaksini ne nyiri mapod tindo moyenegi yudo vaksini.
Yudo vaksini mar kansa niendi, imiye nyithindo ma johigni adi kamaendi?
Sana sana imiye johigni 15 kadok chien mapok ochako terore gi joma chuo.
Okay.
Kamano.
Ranyisi mag tuo mar kansa nyalo bedo chalo nade nikech ng'eni kaka dhano, ng'ama dhano kata jarateng' neno ga gi wang'e. Ogombo ni mondo mi one kata mondo mi ong'e ni kaneno gima chal kama e dende nyiso ni maendi kuro antiere gi tuo niendi mar kansa mar dhood nyuol. Ranyisi mage?
Abro wuoyo ranyisi to kapok awuoyo ranyisi daher mar wacho ni tuo mar kansa ka ji sama koro ichako neno ranyisi to samoro ok inyal yudo konyruok. Omiyo owinjore wang'e, wabro wuoye bang'e gima owinjore itim mondo kik iyud tuo mar cervical cancer. To by the time mineno ranyisi gi, mokuongo inyalo bedo remo nyalo chwer bang' kibedo kod ng'ama dichuo. Ineno ka remo wuok e duong' mar ng'ama miyo. Mar ariyo, inyalo bedo gi rem. Ng'ama miyo nyalo bedo gi rem mowinjo e area mar ofuku mar nyathi. Rem moro amora machalo kamano nyalo bedo ni kod tuo mar kansa. Mar adek, inyalo bedo gi ni gik moko wuok e iye kocha. Uchafu wuok molil madum. Mano bende nyalo bedo achiel kuom ranyisi mar kansa mar dhoot mar nyuol.
Awinje kocha kanyi ranyisi mokuongo en remo mawuok kuom ng'ama miyo. Wang'eni wan joma mine nyaka wadhi malo dwe ka dwe. En pogruok mane mantiere e remo mar jalno man gi tuo mar kansa mar dhood nyuol kaachiel koda ka remo mana mapile ma joma mine neno dwe ka dwe?
Jomosomo wacho ni kwaweyo remo ma kawaida mane momi awuoye samiromo kod chuo, thothne ok obi thoro romo. Ng'ama miyo ok bi thoro bedo e kanyakla kod ng'ama dichuo diere modhi e dwe. Dong' mana diere.
Yeah.
Obro thoro bedo diere ma ng'awa ma in
moler.
Miler. So diere milere ni kineno remo mineno ka wuok mok ine ka en kawaida mane jawuok diga pile cha. To mano nyaka ipenjri ni onyalo bedo tuo mar kansa mar dhood mar nyuol.
Mana kapo ni ka ranyisi kaendi, awinje kiwacho ni nitiere uchafu ma samoro nyalo wuok kuom ng'ama miyo. Be inyalo fuono nwa tiende ni to gin uchafu monyalo bedo machalo nade? Ang'eni samoro ok gin gik monyamoro paro kata mana wang'. But keto anena wayudo ane pichano kaka ochalo nikech joma mine kata dhano nigi ng'ato ng'ato nigi kite. Ng'ato ng'ato be ochwe mopogore opogore. Gin discharge kata chilo mage manyalo wuok kopogore gi remo mawuok mang'eny?
Okay, mana kaka wawacho remo, wapog remo kod chilo mawuok.
Yes.
Remo kwar. En gima kwar. Kata kowuok ka en kong'inore ong'inore onyalo tebo bedo black matin lakini pod ibro nene ka en
remo.
Kaesto wan gochafu. Nitiere uchafu moko ma mine jagolo. Nitie uchafu moro ma jawuok ga marachar. Mano tuo ma kisungu luongo ni candidiasis. En bende nitiere kanyo mobiro ga to nyalo lale. Gima mine nigo sana sana sama miyo pek. Emobede ga mang'eny. To koro okothor ga bedo mang'we marachar ahinya. Lakini sama kori chako golo uchafu mawuok ma oko bedo gi kala moro mwanyalo wacho ni en rateng' kata rachar kata machalo nade. Lakini odung' marach ma kata in kiwinje, tiwinjo ka dung'ne no ok mori. Gima dung'no en gima otop, gima rach. Mani mabro nyiso wa ni samoro inyalo bedo gi tuo moro kata mar kansa.
Mopogore gi uchafu mapile manyalo wuok.
Onge uchafu. Okay, okada wuoyo uchafu mapile. Mawuok kuno gin uchafu. Gina gina gik maler.
Yeah.
Kaka wanya wacho ga ni sama nitiere seche moko mamiyo fatayel. Samo nyalo mako ichi. Nitiere gi ovulate. Nitiere gi mawuok. Oler ka pi. Kendo ukudumu. Jomoko paro niyo uchafu mano ko uchafu mano gima ler kendo mano gima ber kabisa mwenye uu kuma mani
kanyo lero maber ndi pod wadhi mbele kaendi gima koro mondo mi iler nwa ka en wang'eyo ni samoro mondo mi ng'ato yudo tuo niendi mar cervical cancer kata kansa mamako dhood nyuol mar joma mine nitiere jomoko manyalo bedo e ng'aw kata at risk joma ni andaki mondo manyalo yudo tuo ni ahinya ahinya gin jogo gin jomage?
Andaki mar joma nyalo yudo tuo ni ahinya ahinya mokuongo en jalno ma askari mar dende mageng'o tuoche osedok osegomo dok piny.
Mara tekone mag del.
Tekone mag dende
ni piny.
Ni piny. Mano ng'ama nyalo yudo kansa mar dhoot mar nyuol e yo mayot kabisa. Mara ariyo, king'iyo dhoot maru kata familia maru, tiyudo ka ji mang'eny thoro bedo kod kansa mar dhoot mar nyuol. To tiende ni in bende nyalo bedo kode.
Manyiso ni onyalo gamore kowuok e anyuola?
Ok onyal gamore, ok ogam, ok wach ni ogamore kowuok e anyuola. Ka mama une ni kode, iluongo ni hereditary. Onyalo bedo jin mari, ma in bende kibedo ng'ama ng'ongo, to yot mondo mi ibed
kode.
Mondo mi ibed kode. Okay, mara adek e wawacho ni iyude kuom chuo kubiro kuom joma mine.
Yeah.
E yo mar terruok. Tiende ni ka in ng'ama miyo, man gi joma oterore godo mang'eny, in kod chuo mang'eny, ata malo ni mar yudo kansa mar dhoot mar nyuol ni malo. Koro mago adek kuom gik manyalo miyo iyude mayot kabisa. Kamano.
To kopogore gi kansa mar nyuol mamako joma mine niendi, pekni moko osewachi ni mara o, kata mana fuong'o ndawa ni kidwa fuong'e ahinya, onyalo miyo iyud kansa mamoko. Mano en adieri koso en wacha wacha?
Fuong'o ndawa en adieri, kata mana joma fuong'o ndawa, mine ma fuong'o ndawa, ibiro yudo ka gin ata malo gi mar yudo kansa mar cervix no ni malo molo ata malo mar jomoko. To kendo ndawa no en oseyude ka omiyo ji bedo kod kansa mang'eny ahinya. Sana sana mar kar muonyo chiemo, okotokotwa ni mar muonyo chiemo duol. En obiro sana kimadho ndawa. Nang'o? Kimadho ndawa sami iwairo iro cha wang'i kendo loko pien manie iye kanyo mowinjore obedo ni olaw ringe, bedo matek. Kasto ring'o mantiere kanyo chako dongo mopogore kaka owinjore gidongi tiyudo kansa. Kendo ata malo mar joma yudo kansa mamoko machalo kata mar breast, bende wayudo mar thuno. En joma ng'eny matimang'owa mamadho ndawa pod biro yude. Wan kendo kod kansa mar dhok. Mano bende ji mang'eny biro yude. Kod kansa mamoko.
Gi kanyo no laktar makane mana matin wadhi mbele. Janeno Malolo TV pod agomba ka indi kotenre koda wach niendi kata tuo niendi mar kansa mar dhood nyuol. Wakao mna yoyo matin kod huo kama indi to wadwa ng'iyo ni to tuo niendi bende inyalo thiedhe nang'o. To screening kitimo onego bende itime kuom thuolo marom nade, onego bende itimo ne jogo machal nade. Mer mana kete kanyo endo luonga ni Ruth Ochungo ane wapoda tai e chenro niendi mar ngima mwandu. Kik idhi mabor. Mana kama ne waweye godo, emuachake godo, kadipo ni wakia au TV marigi la suche giendi, wagomba kaindi kutenre koda kansa mar dhood nyuol mar joma mine. Luongani Ruth Ochungo, wan kaindi kod Dr. Ahaga Mitoko, malero nwa kutenre koda tuoni endi mar kansa mar dhood nyuol mar joma mine. Kaka kapuru wadhi mbele, aroni mkwere ler neja neno, nito, ere kaka dangu wageng gini endi, kadipo ni poko yudo wa, achini and Ruth kama endi, pok tuono yuda. Agenge nang'o? Atimo nang'o?
Okay, Ruth, geng'o tuo ni en gima ber e nyuol. Mokuongo, wachak gi joma tindo. Nowuoyiga 5, wachna 5 nyaka 15 ne nyithindo manyiri owinjore giyud chenjo mar human papilloma virus. Mano biro geng'o negi yudo kansa mar dhood nyuol ka gimedo dongo gibedo joma dongo. Mara ariyo, ka iterori kod ng'ama dichuo, kata nindo kod ng'ama dichuo, ng'ama dichuo ojuro bende oteri nyangu. Nyangu tinde kwa dhi osiptal, taparo no osiptal mag serikal.
Timi
mayot. Kati timi ni atima no. Koro watem watim, mondo kikwa tima ng'owa, kikwa mi joma mine tu. Mara adek, ne joma mine kod joma chuo, manie osiep kata manie kendruok. Kaber to winjore watim wariwre kod ng'ama miyo gi ng'ama dichuo kariwore. To wati gi gik manyalo geng'o tuo kata virus ni machalo raboyunga. Kwatiyo godo to bro konyo wageng'o. Ne joma mine man kod chuo mang'eny. Bende watem mondo wati kod raboyunga mondo kika virus mar human papilloma ni yudwa mondo miwa tuo mar kansa ni. Mogik, adwa wuoye ni owinjore bed ni ng'ama miyo kaber. chakre jigni 20 kadhi mbele wa wadhi hospital mondo daktari upimwa, wan kod nurses, clinical officers, medical officers, jogi te nyalo pimi mamiyi duoko mari ni to chal nade.
Kama aneno ni wawuonjore mana kodi matin er ni kamiwacho chien kanyo ni mondo ji oti gi rabolonga. Ok apar ka jalno modak gi min ode kata wuon pargi biro yie tiyo gi raboyunga.
Raboyunga en winjruok e kind ng'ama miyo kod ng'ama dichuo. Ruth sana da nyisi ni e piny mwantieni e kaluwa ka. Tuo mar ukimwi ni osebedo mang'eny kendo wan ayaki. Wan kod mine man gi tuo ni to chuo gi onge godo. Wan kod chuo man gi tuo ni to mine nio onge godo gidak. Kisungu deno ni discordant couples. Gidak nade, pod giriwore. Giriwore nade, gitiyo gi raboyunga. Raboyunga no bende en yo moro achiel ma bende watiyo godo e geng'o kata mana timo gibilu kongo komo nyuol. Koro raboyunga en winjruok, but obiro bedo maber kata mayot ne ng'ama miyo man kod joma chuo mang'eny. Obiro wuoyo kodgi mondo winjre kodgi mondo giti kod ang'owa, giti kod raboyunga.
An mabedo kae ni asedhiga osiptal motimna gimiluongo ni screening. Nitiere ng'ama neno wagi lakseche gendi mapok odhi osiptal be pok otimne screening. An tang'e gima screening en. Lere janeno malolo TV ni screening ni en ang'o titime nade?
Screening ma watimo mondo mi ng'ato ng'e ka en kod tuo kata koonge godo gin ariyo. Screening mokuongo watimo gi gimiluongo dho ngere luongo ni viavili. Itime gi reagent mana matindo tindo osiptal. Screening ni biro ng'iso wa ka in gi virus mar human papilloma ni kata kionge go. Tiende no biro miyi negative kata positive. Kaesto mar adek onyalo ng'iso wa kopo ni ichich ni nyalo bedo kod kansa ni. Kaluwore gi duoko adek go mwayudo. Ka in kod human papilloma virus ni manyalo keloni kansa mar dhoot mar nyuol, tibiro thiedhi, inyalo thiedhi kata dispensary. Iwang'i kod gimiluongo ni ice, e mwawang'o godo dhoot ofuku mar nyuol maber, mwatieke nibed review morumo. Ka in negative, tidoga doga dala, omi mana counseling kake wasemo wacho gik mowinjore itim mondo mi imed bedo maonge cervical cancer. To kopo noyudi ni in suspicious ni in kod inyalo bedo kod cervical cancer, to koro ichak iterie pim mani kiwango man malo. Watimo gimiluongo ni biopsy, idhi ng'ado ringo moro kanyo titere laboratory tidhi pimo matimni gimiluongo ni staging, kiwango mari mar cancer. Kiwango mar cancer jabedo ga ang'wen kang'eny. Ma en kiwango mokuongo, mar ariyo, mar adek, gi mar ang'wen. Mokuongo inyalo ng'adgi kuonde ma kansa no nitie magol midong' mangima. Kopo nochope mar ariyo tibiro yudo ka kansa no koro wuok e dhoot mar nyuolno, ochako donjo kata e mfuko mar nyathi.
Ochako landore.
Koro kochako landore, kanyo ema koro iwinje ni koro idwa noteri Eldoret, kata idwa noteri Kenyatta mondo odhi otim ang'owa, mondo otimni chemotherapy gi gik machalo kamano. Koro mago kaka omedo dhi mochope stage mar ang'wen e kaka thiedhe medo bedo matek. Koro pim mar ariyo bende nowacho ni daktari nyalo dhi kanyo to golo sample e dhoot mar nyuol kanyo, tembe nitere to pathologist dhi ng'iye to wacho ni in gi kansa katiyoga geno ng'iyo kansa cells kata ka kansa cells.
Pod wuoyo mana kar screening ka. Wang'e ni kamwadiloka en dhood nyuol.
Yes.
Nitiere joma mine moko matiyo gi yore goeko mag komo nyuol kaka coil. Wang'e ni coil, ng'ama tiyo kode, dong' nitie kumisoye mondo omaki. Sama itimo ni screening, be nyalo kelo chochni kata ng'ikni e yori mar tiyo gi komo nyuol e yorno mar coil?
Sama itimo screening onge ng'ikni mobiro kelo. Nikech coil kaka example mar achiel kuom yore mag komo nyuol mikete ofuku mar nyuol. En ofuku mar nyuol, to tol moro matin madong' oko mawuok e dhoot ma nyathi timore nade? Wuok godo. Koro miyo ka nidhi timo screening, to pod ibiro mana timo screening ma kaka detime ma kawaida madhi maber. Mak mana ni kopo no yud ka in gi human papilloma virus virus ni oyudore to koro nyaka gol coil manyaka kuom thiedhi ngama ni kod cervical cancer ok oyiene tiyo kod coil.
Okay, penjo machielo ni ka screening nitime nono ichule pesa di itime kanye?
Screening sana sana kwa dhie osiptende mag serikal titime nono kata inyalo chiu chulo registration minyalo chulo titimu ni gono. Kawuyo kuom Kisumu, Kisumu ni kod gimilom ni universal healthcare. Koro ka in gi kadi mar universal healthcare thothne ibro dhi adhia, ibipimi, ibro duogo. Screening inyalo tim ni private sector. Yo private sector biro chaji pesa. Oluwore ni to private sector midhiyeno en mane. Wan kaka akachiwo nonro kibiro Blu-ray Medical Center Nyamasari, screening itimo gi siling 200. To wachno bedo maruma kamano. Koro oluwore, waonge standard ni nyakichul mana kama, kata nyakichul, okochuno.
Ibro yudo ni mana kanisa to chien, ni jalno man gi kute mag ayaki, rateke mag dende nyalo bedo piny. Ang'o momiyo ng'ama nitie gi kute mag ayaki itimo ne screening higa ka higa? To an kana dhiro noko ani adugo after 5 years.
E screening gimomiyo nyaka timne gi higa ka higa en ng'ama teko mag dende odok piny yot mondo mi oyude human papilloma virus kendo mobed kod cancer. Somo mosetim higni ma ayaki osebedo kodwa oseketo ni ne oganda ma ayaki ng'eny kuomgi cervical cancer bende ng'eny kuomgi. Koro mondo mi kik wabed ni iyudo cancer modhi e stage machielo, nyaka pimi mako yude chon tithiedhe to wach ni rumo.
Jareno Manono TV, mbako tuwere ka mbaka ya met, kenda gero ni wapunjure ka koganda, wapunjure ka jokanyana. Wange maber ni gengo ber maloyo thiedho, kendo mai mumi wakilo ni chino nindi, kumuwago yumbekni matenore koda ngemawa. Daktari wuna gi mine moluor. Uka ukaya wade mwono miyo laklai mwono miyo luor to dhia wade thieth to mwono pime kata timne screening mwono miyo ngeni chalne enadi uona kodigi nikech nite jomoko ma samoro dino gengo chon to nikech uluor poko dhe mwono pimo re kata mwono ngeka kachalne koro olenga lenga uona gijala kinana
ne minwa nyamera kata miyo mwara mwara mani oganda wa mar Kenya ka akwa iniki hie to dhiyo mundo upimni mundi nge chalni mara cervical cancer. Nango, luon mi luon godo no, ibiro yudo ka tingo cervical cancer tek moingo luon no. Nejo mose neno joma bedo kod cancer, entu minyalo yuari godo igni gi igni, inyalo dhero, kendo kata mana gigini makawa ida mitimo, nyalo ta mitimo. Omiya kwai kaka daktar mari ni kiye, to yude thuolo makende mundo dhiyo pimi mundi nge chalni.
Watch movie. Mijana doka saa ni ngono wangi.
Ero kamana inya, ago ero kamano matoth nyonga na maluo. Moyo dutulo ka uono mundu gibeni mundu juo kodwa. Ana medoma na kwayo, ni ka uye juma miyo, biuru mundu pimli. Na juma chuo, enkare juru juma miyo maungkodo, bedi jao, bedi nyaminu, bedi minu, mundu gibio pimli. One Blu-ray Medical Center Nyamasaria, wapimo, kendo wapimo kwa siling miariyo. Nengata ngata mochopo, waruaki, kendo biuru, mundu wange chalo waduto.
Gikanyo no janeno Malole TV kakitike ne wamora. Gikanyo no janeno Malole TV agero ni wapunyore malach. Anawe ikawacho kama hindi joluo no gongero ni chako chon ber loyo dhika yoga kendo gengo mende loyo thiedho. Angamu ni kaondamo kachel kachel mwono mi dhie check up mwono mi otimni screening mwono mi nge chalni anwa weyokodi ni ange chalna kumwono mwono maintire medu mwona kete Lolwe TV watu dureko dikendo ngeso manyen uriti masani nunga ni ruto chungo.